Molo wamkelekile. Into esinayo apha ngu f ka x olingene no 2x onyuswe ngesibini odityaniswe no 15x thabatha u 8 kunye no g ka x olingene no x onyuswe ngesibini odityaniswe no 10x odityaniswe no 16 foot. Kuthwa ke apha masifumaneni u f wahlulwe ka g ka x. Ngoku ke apha kuthwa andithi masifumaneni u f ongaphezu ku g okanye esimahlule ka g ka x. Lento ngokuqhelekileyo singayibhala ngokuthi ngu f ka x wahlulwe ka g ka x. Lento ke ngoku yi function ka x esichaza ngoku ngokwahlula u f ka x ngo g ka x. Apha khona ke andithi sine function ka f apha ngenhla apha phezulu kunye ne function ka g apha ngezantsi. Ke lento ke andithi iza kulingana no f ka x apha ngaphezulu u f ka x andithi uyalingana no 2x onyuswe ngesibini odityaniswe no 15x thabatha u 8 ongaphezu ku g ka x. Simohlula ngo g ka x. U g ka x ulingana ngqo no x onyuswe ngesibini odityaniswe no 10x odityaniswe kwakhona no 16. Ngoku na ke uba besifuna besinoyeka inje na into kodwa thina ke sizozama ukuyenza lula kancinci. Indlela engcono esinoyisebenzisa ukuyenza lula yonke le nto sibhale apha into yokufactorize le ngcazelo engenhla engasentla nale ngcazelo esezantsi. Ke ngoku sizoqala ukuzifactorize kanye nganye. Masiqaleni ngale esichaze ngaphezulu. Apha ke andithi sino 2x onyuswe ngesibini odityaniswe no 15x thabatha u 8. Into esinayo ke apha ngoku yingcazelo eyi-quadrant, i-quadratic expression ngesilungu. Ngoku zininzi iindlela esinosebenzisa xa si-factorize kodwa thina sove sisebenzise enye yazo. Okokuqala into esiyoyenza into yokwahlukanisa ingcazelo le yethu. Ukwenza uba sifumane ingcazelo ezimbini. Apha khona i-coefficient zika-x kuzo ingcazelo ezimbini ezi. Xa sizidibanisile zizosinika u-positive 15 futhi naxa siziphindaphindile zizosinika into efanayo naxa siphindaphinde eli nani lokuqala neli nani elisekugqibeleni u-2 kunye no-negative 8. Masiqiniseke sifuna imeko ezawuthi uba xa sesiyahlukanisile leyo ingcazelo le safumana ezi na ingcazelo ezimbini sifuna uba i-coefficient zika-x okanye amanani angaphambi ku-x kwezi na ingcazelo xa siwadibanisile asinike u-positive 15 futhi naxa siwaphindaphindile asinike u-negative 16 esimfumene ngokuphindaphinda u-2 ngo-negative 8. Ngoku na ke njengoba lo 16 esimfumanayo negative siyazi into yoba sizophindaphinda elinye inani eli-positive ngelinye eli-negative. Ngoku masichazeni zonke iindlela esinofumana ngayo u-negative 16 xa siwaphindaphindile amanani no-positive 15 xa siwadibanisile. U-positive 16 no-negative 1. Xa siwaphindaphindile andithi zofumana u-negative 16. Xa siwadibanisile sofumana u-16 thabatha u-1 loo nto izosinika u-positive 15. Ngoku na ke into esinoyenza into ukuyibhala ngendlela efactorizeiweyo ngokusebenzisa lo 16 no-negative 1. Sino 2x onyuswe ngesibini odityaniswe no 16x thabatha u-x thabatha u-8. Into esiyenzileyo apha yinto yokuthatha elina inani esesiphakathini ngokusebenzisa ke le ndlela ndahlukanisa enye inxenye yayo ngu 16x esibini ngu negative 15. Elandelayo into esiza kuyenza yinto yokujonga uba azikho na izinto ezifanayo kule ngcazelo eyokuqala esandu iquka kulomgca oblu. Siyayibona into yoba kuzo zombini ezinto u-2x onyuswe ngesibini no-16x uyangena u-2x. Ke u-2x zomkhuphela ngaphandle ngaphakathi ke ngoku uzawushiyeka u-x odityaniswe no-8. Kuba xa sikhuphe u-2x kulo 2x onyuswe ngesibini sizawushiyeka no-x qha kulo 16x xa simahlule ka-2x zawushiyeka no-8. Ngoku na ke kule eyesibini siyayibona into yoba into efanayo phakathi ku-negative x no-negative 8 ngu-negative 1 ke xa simkhuphele ngaphandle u-negative 1 sofumana sowushiyeka no-x odityaniswe no-8 apha ngaphakathi. Ke siyabona noba amanani ngaphakathi kwi brackets zombini ngo x plus 8 bayafana. Ke xa sibakhuphele ngaphandle bona o x plus 8 aba sizoshiyeka no 2x odityaniswe no 1 ophinda pindwe ka x odityaniswe no 8 aba. Ngoku nasesilenze lula ngoku elinani elingasentla. Andithi ngoku apha ngentla sino 2x tabatha 1 ophinda pindwe ka x odityaniswe no 8. Ngoku siza kwenza ngokufana ngelinani elisezantsi. Sizawuphinda ke ngoku sicingeni amanani amabini xa siwadibanisile azosinika u-positive 10, futhi xa siwaphindaphindile azosinika u-1 ophindaphindwe kayi 16, u-16 lowo cacile uba ngu-2 no-8. Le nto ke ngoku andithi singayichaza ngokuthi ngu-x odityaniswe no-2 ophindaphindwe kayi x odityaniswe no-8. Singaphinda ke ngoku siyenze lula le nto ngokwahlula le ngcazelo engasentla ngo x odityaniswe no 8 nangokufana ngale ngcazelo esezantsi. Kodwa kunyanzelekile uba lo x plus 8 lo angalingani no 0, kuba xa elingene no 0 le ngcazelo esezantsi kwayona izolingana no 0, and xa ujika x elingene no 0 andithi yonke le nto ayizuchaneka, is undefined ngesilungu. Ke kunyanzelekile uba lo x angalingani no negative 8. Ke ngoku uba besizokwenza njalo besizokwazi ukucima u-x plus 8 aba, kodwa masiqiniseke ngoba u-x kunyanzelekile uba angalingani no-negative 8, kuba u-negative 8 odityaniswe no-8 uzosinika u-0. Ngokuqinisekileyo andithi ke ngoku le ngcazelo ngu-f esimahlule ka-g ka-x asikwazi ukuyichaza xa u-x elingene no-negative 8. Ngoku masichaze kakuhle le nto ngendlela elula kakhulu. U-f esimahlule ka-g ka-x ulingene no-2, x thabatha 1 esimahlule ka-x odityaniswe no-2. Ke kunyanzelekile uba sibhale apha into yoba u-x akakwazi ukulingana no-negative 8.